kumalawi kumuli wanji litiwa mafuto sangate kumabe moyo uli wamji opanda passport tinavutika kumabe tinafika kuti mwina umoyo kukala kopeta okondedwa mkazi wanga ndikulupilila uli bwino ine kuno kujoni alhamdulillahi bola moyo omwe okwila chito ngati ng'ombe za bangolo moti kudzabwela mso kumeneko ndi chisomo ndizo ona chichokeleni kumalawi kondikale zinthu kuno zinasinta simomwe zinalilikale chito kusowa ndalama akuba atibele monga mamuna misonzi mangotsika mchidale sikuti weyo nkazi wanga ndi ana ndingakuiwale koma ndipanga bwanji zinthu zikundivuta abale ndikanakhala ndalama nkanati ndibwelele ndidzadye mbatata telele bola ndimantendele kuno kudya ndikamodzi pena timango mwa madzi chilichonse ndichotula nditenja kuyenda wapansi kaya ndi bwana osauka zakudya ndizimodzi odziwana amaphana kamba kakubiri ndikudziwa mbiri mukamva kucho mangoti tikunjoya inafe tikona manyumba amalata kwa madzi ovuta ndalama kutela kudya kulipila pokhala moti kuchona sichina ambilife zikuvuta
zikaenda ife tidzabwelera
tidzabwelera
moyo usangalala
eno pano pa
mudzingo timvesetsa
inshallah
ife tidzabwelera
moni Malawi abale ndi anansi muliko bwanji ine bola moyo boni sinagule injobweleka nchito sinapeze makanyuba si anthu omwe amabwera ku Malawi zikuyenda sikutama kwanitsa mkantawi kochepa mudzafatse nawo adzakamba zambiri anavutika koma anapirira ndikacherwa kubwera kumudzi mudzitimvetsa mukati pempanku chedwetsa mdzitimvetsa timavutikira kandala makochepa tilibe chisanko nziko laweni
zikaenda ife tidzabwelera
tidzakhala
moyo usangalala
pano pano
pacho pa mudzingo timvesetsa
inshallah
tidzabwelera
thank you.